Mama moy Mogila.
Longole moya
Muniti
Mogila Mogila Mogila
Mogila Maramu kwatela Do hidalio nakamuwa
Mogila 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 Mogila
Tojukwe morwangi kwatela
Monotaru
Mogila loura ni panga lo te yar ko kyo abolo donge takanya machara
Mogila lo tanganya
Mogila alem
Mogila Mogila Mogila
Mogila
moromo kwatela do hinalyo nakamuwa
Oh,